akanyoni uguruka reka ndaguhe ubutumwa unjanira mu mahanga. Akanyoni uguruka reka ndaguhe ubutumwa unjanira mu mahanga. Urabo bizera Allah, urababwira barakomeza kumwizigira no kumwizera. Allah nazigera bahemukira, Allah nazigera bahemukira. Urababwira barakomeza kumuririra no kumusenga. Allah nazigera birengagiza, Allah nazigera birengagiza.
Umunyamahoro baramuturi ibibazo bari mu bigeragezo. Allah niwe kiremesho, niwe buraro n'uburamuko, niwe nkomoko y'umunezero, niwe mwizero n'ubuhungiro, niwe mwizero n'ubuhungiro, niwe buraro n'uburamuko, niwe shimikiro, niwe nkizo, niwe tanguriro, niwe tanguriro, niwe rezo.
Zaya ya jana jana shira masira wewe wamenye Allah. Shira masira wewe wamenye Allah. Zaya ya jana jana Shiramazira, wewe wamenye Allah. Shiramazira, wewe wamenye
Allah. Urababwire nibajujute ngo bibagire uwabaremye, nibacike intege batirimuke, nibacike intege batirimuke. Bari mu nzara canke mu ngwara, bari mu ntambara canke bangazwa, barazokwama bamwibuka Allah.
mwibuka